na mamukela nakambe ka masi Xitsonga analyst channel. Yeah, namuntlha ta khavela ku swi tikomi na ku bela the president yi la ku khandla Gagash beef yi na ku yi la ku n'wi rhunga lembe leri ku endleka yini kasi. Ya so na ha scrolla ka Facebook ni fike ni hlangana this account laha ya Princess Law macheke yeah, and then ku na video leyi ni nga fika ni hlangana na yona ka akhawunti ya yena la, so ni tala hi yi pfula and then afterwards hi ta vulavula, so a hi vheti ni yi pfula.
Happy birthday jara mina, happy birthday tinya jara la ka mageva la.
La ka mageva ku na vanhu ku vula ka DJ Mfundisi.
Mara mintwa yini va ka mageva?
Ah, ka mageva hina mi rhandza ngopfu ka nga tiva lala van'wini.
No, I tsemeni tikoma so ta hlangana hi December vanhu va ka
mageva. I December revolution vana va valoyi va le ku ndle ka yini?
Va le ku xanisekeni.
Happy birthday tinya vantshwa.
Kula 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 jara mina ni ku tiva khale hi KG
2011.
So as you've heard, Berber the president kwala yena nkulu kumba lobungo tshinya vantshwa. I think is an artist wa kwale ka mageva kwale. Ana ri ku ntsutsuke na ku tshinya vantshwa ze ku vana conflict guys man. I think is ku vana conflict na Gagash the mata event la fike iva kona kwale ka mageva ya why not na ku nga rhabuwang na yena. So a ku vena the problem the kulu kumba ngofu. No wonder why if ri na yo event le a yena the problem ngofu. Yeah, so hi tala swi tikombi na ku bela the president hi vula leri ra yona ma a ni tivi mani ni twi na ku swi tikombi na ku yi la ku n'wi khandla mani Gagash hi ku yi ri vanhu va ka mageva mi ni twa yena so na yena na loyi Gagash u huma kwale ka mageva kwale u huma kwale ka mageva so vula ra yona ku bela the president swi twala na ku yi la ku n'wi tlhantlha mani na yena ndzi na loyi na princess loyi i tsarini kwana a ku oh kambe na Gagash u huma ka mageva. So anything and the loko mo itwa kahle lwa rayona la ithle fika ikomso vanhu va ka mageva ta hlangana ni December twana ndla kambe ka
so ta hlangana ni December vanhu va ka
December revolution vana va valoyi va le ku ndle ka yini
va le ku xanisekeni
mayi to mos I think Gagash la ku thandliwa man so ta ke vona swona ku swi ta ka swamisa ku yini so Gagash nga Gagash already responding a hlwele Gagash a ze hlwele so ta ke ya ka account ya Gagash sweswo. Ntake ya ka akhawunti ya Gagash sweswiwa very very fast leyi akhawunti ya Gagash hi scrolleleni laha hi vona ku i fika a tsala ku yini about that related matter hoyi leyi ya yeleyo ya of course ka siku ra namuntlha of course ra ti 15 September i fika a tsala ku mi ya byela celebrity ya n'wina ku I'm not easily shaken, no one is above my thoughts, xo hetelela I'm sorry I made him uncomfortable. Eta hlangana hi December. Leswi Gagash xa nga fika hlamula. Of course hlamula Ben and the president. Mission leswi ni ndzi ka beef guys. Mina na hanye beef. Ngati ya mina yi famba beef. Beef and a yi ni tumbeleni va ni yi vone khale. So hi swo sweswo. I'm not sure ku i vula yena loko a ku I'm sorry I made him uncomfortable. Ni nga hamba ngopfu. Maybe i ta refera ngopfu ka mhaka ya ti-events. I think maybe. Maybe ita kha refera ngopfu ka swona hikuva ni ma swona against them was not a success and then kara was an overall a success mani kumayana maybe a nga kha refera swin'wana ka sweswo a ri hezi ta kha yi voni swona loko ri amikeza mi ta subscribe ta kumbela mi tika subscribe.